Thank you. Yeah. hayo walikuwa Michael Mamur pamoja na Papa kwa
Thank you.